tuvuye mu rugendo twari twagiye mu nama isanzwe y'ibihugu byose bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Ubwa mbere u Burundi bwarashoboye gushyikiriza aho buhagaze ku bibazo bihanze isi, tukaba tunezerejwe n'uko ubwa mbere nabonye ko byakiriwe neza n'amakungu. Rero ubwa mbere twarabonanye n'indongozi z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, turabonana n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe kugira ngo duhanahane ibyiyumviro, yumve u Burundi aho bugeze n'icyo yoterera. Icyanezereye muri byose ni uko nabo badukeje barakenze ibihugu bya Afurika mu buseruko. Twarabonanye kandi n'ubutwara iyo nama y'ibihugu byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Irindi shyirahamwe twashoboye kuhura tukayaga ni ishyirahamwe rya Buraya, aho twahuye n'utwara inama y'ibihugu bya Buraya Charles Michel, nawe yaradukeje kandi yuko turi ku ntambwe ihambaye cyane no ku bijyanye n'ibihugu. Rero tugira imigenderanire, twarabonanye ubwa mbere twabanje kubonana n'icegera cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araba Afurika. Ubwa mbere nuko yadukeje ku ntambwe tugeze ko kandi aremeza ko tugeze ku ntambwe ikomeye cyane. Igihugu kigira kabiri twabonanye ni igihugu cya Ghana, umukuru w'igihugu cya Ghana twarabonanye kugira dutsimbataze imigenderanire twari dusanze dufitaniye. Ikindi gihugu twahuye n'igihugu umukuru w'igihugu cya Sudani, nawe nyene twarahuye turaganira kugira ngo atubwire aho Sudani igeze mu mugambi wo gusubira kuzana impore mu gihugu cya Sudani. Ikindi gihugu twahuye kugira ngo turabe ingene twakunga imigenderanire ni igihugu cya Slovenia. Rero kuza imigenderanire ni ibintu byiza cyane. Serogo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yaratwakiriye kugira ngo aturamutse tumubwire ingene igihugu cyifashe. Abandi twahuye rero n'abagwizatunga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gituma natwe abagwizatunga benshi ku bijyanye n'imigenderanire n'ibihugu, hariho igihugu nari nibagiye, igihugu cya Emirat Arabini. Abarundi rero nabo twavuye duca tubonana, abarundi twarabonanye kandi ni byiza. Abarundi ubu bariyumva mu gihugu cyabo. Rero muri rusange niko ndaraba urugendo rwarampimbaye cyane. Icyo gituma nanjye nagomba gutera intege Abarundi, murumva ko ibyo dukora baraturaba uko dutera imbere nabo baranezerwa. Rero tukaba unovuga nti u Burundi bwamaze gufata icyicaro mu makungu kuko burazwi. Igihugu cyacu gishinge icumu mashinga gikomegwa amashi n'amakungu, ubugabo burihabwa.